Lephata le le kgathagileng la dipatlisiso le kgotlhisitse pegelo ya lona tebang le kontraka e e reboletsweng Digital Vibes. Dibeke di le tharo tse di fetileng lephata le re go ne go le mo kgatlhegong ya setšhaba gore dipatlisiso di dirwe ka bonako. Moporesidente Ramaphosa o neetse tona ya boitekanelo Ngaka Zweli Mkhize matsatsi a kgethegileng a boikhutso. Go begwa fa Mkhize a ne a na le kgolagano le bangwe mo setheong sa tlhaelesano seo se supilweng ke lefapha la boitekanelo go tsamaisa merero ya COVID-19. Go begwa gape gore Digital Vibes e duetse pipamolomo go letlole la balelapa la ga tona ga mmogo le morwa wa gagwe.
What we wanted from the department was really the kind of leadership that was untainted. To inspire people to do what is required behaviorally and otherwise to get through this crisis. I think what the Digital Vibes thing has done is to have weakened trust in government, to have weakened its ability to communicate its own message.
Re sa le foo setheo sa ga Ahmed Kathrada se re dikganetsano tse di ka ga Digital Vibes di tlisa kakanyo ya gore dipatlisiso tse di ka ga magatho a go tlhotlheletsa ditshwetso tsa mafapha di ka bo di dirwa mo makaleng otlhe a puso.
We've seen state capture in big state-owned entities. We've seen it from the Gupta family and others. That same template, that same model has now been applied in the Department of Health. Here's a company, through its proximity to people in power, gets contracts, and from the reports, many of those contracts were not awarded above board. They seem to have been awarded irregularly.
SIU e reboletswe tetla ya go emisa go diriswa ga diranta di le dimilione di le soma a mabedi le bobedi kwa diakhaontong tsa dipeeletso tsa batho bao ba duetsweng ke setlamo.